ni higanwa riba ku mwaka ku mwaka rikaba rihuza ibihugu 11 hariho nibihugu byavuye mu yandi gace Afrika yepfo na Zambia cyo higanwa twebwe twigenjemo neza twakoze abana bakaruha twebwe twatwaye abanonotsi bake cyane twasumbije Ethiopia erifise batatu twe twadufise batanu uko muba benshi niko mugira amahiganwa mworohewe niko muronka amanota menshi twebwe kubona birungikiye turi batanu abananurutse ari batanu twashobora kugira amahiganwa mu bintu 32 havuyemo rero imidari 20 abandi bo bagira amahiganwa ku bintu bishika 200 birenga ikibanza twaronse barabye amanota twakuye muri iyo amahiganwa 262 cabaye ikibanza ca 6 mu bihugu 10 byabaye kase twebwe rero niteka abaronotsi bacu baduteye biteye kuko muri iyo midari harimwo 3 y'inzahabu abo twobisaba barabizi kiretse babyibagice ihiganwa nk'iri igihugu biteza guterera umwe wese hari ategerezwa kubikora notera akamo gusa yuko ababijejwe boza baragerageza kuraba inkino nka zose kumwe.